maso yanjye nazaramirwa kureba ku Uwiteka ururimi rwanjye ruzaririmba ineza yangiriye mu kanwa kanjye hazahora indirimbo nshya indirimbo nziza y'ishimwe Uwiteka himbazwa izina ryawe nigiza ijambo ryawe riraryoshye cyane birakwiriye rwose yuko abatuye isi bose bahora basingiza izina ryawe Uwiteka himbazwa izina ryawe nigiza ijambo ryawe riraryoshye cyane